Turakushimiye kiranga mana yacu mana uriho kandi uzokwamaho mana ya basogokuru na basogokuruza kiranga mana yacu wewe uriho kandi uzokwamaho wewe utanga imvura wewe utanga imigisha wewe utanga umuraro n'uburamuko Tu crois au même.
Sherry,
Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, S
baraho bose kandi barakomeye hamashe kenshi ari nde
ari muri sham
ah okay
oh bofre wamaze gushika
bagenzi banje munywe tunywe kunywa tunywe
Jacques ya ndakwemera pe ndakubwiga Jacques
yes
umuntu ari kambira ikintu cyo kunywa haka kwigarura inkaka ndagukunda guzika
bagenzi banje Nimwe kamera bagenzi banje nemera. Na Brarudi nimwayishaka. Bacaba bazani container bashira haa. Pwa. Barunda haa.
Jack. Ubuze producer zanga. Jack. Ndagukunda mpaka mfuye.
Reka mvuke. Jack. It.
Natugun.
Turi nyuma yawe. Gushikumuzo wa Mesia.
Genzi banje. Tuzonwa maka.
Ash.
Maka.
Fresh.
Ahubwo rero tukurabi.
Oya ya 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 ya.
Jezonwa.
We dashe. Aja. Nadele kure kuri konware uwo numenda. Ndazi masurubu kananga. We na kweme.
Kora.
Ego.
Mugabo ubumireza teka.
Jack. Jack yero patron de Patricia Capitale de Bujumbura. Meranse. Kanang ndabaguya moko jaki shira
razi kunda kweme hari ke mwani bagira papa na mama kubera wewe nganga jaki wa
none jaki au twanwele amasana masa nuri amafranga au Mama, I'm a fanga yakuri kuzimu.
Izo franga zako ni za kuzimu ni kabisa. Ufisi modoka nziza, inzu nziza. Ekana umugore wawe.
Ash. Nikiyo.
Umbiriza. Jebisa kharini mbogashaje aramusoye Jacques le patron de patron. Mbuze Jacques mufuge mwana ba mama. We Jacques,
mwana wa mama.
Ndagukunda.
Mwana wa mama.
Ndutira kananga na meranse.
Mwana wa mama.
Itoma ugahinduka pimusi no kunywa.
Yo kunywa.
Okay, ije.
kananga emerance nimunwe nimunwe friend tunwe kabisa
arabuzima konzanga hani byari bishati nkabibi yabyaye
ariko kajaye benda kubaze wewe Urazi yuko trova genzi jena wewe kufakira No kumugeni mgui wawe nyo nari nivere Mgira Hasie imi hakingaye ugizu bukwe
Idi Uvugeni yuko imi hata jake gri mugeni utahizi
Umbe Leka mda kugiri
Uidi
Imbole kwa yanzi.
Imaze kunwa. Ya ila ataka zuge inge.
Mbibaho.
Mbilizea mga bifaa gundu mwe. Nimuwe sheri nzoga sangengo vigi na vyaga na vyu.
Idi. Urashora kuitu kwa bagenzi wa ungoni bifaa gundu. Kanamu. Emirance. Sibinu vya idi nibichi.
Navus. Oyo. Iyo yanyoyi. I love this. Biramutwara ubwenge.
Umviriza. Umviriza bagenzi banje. Nimunshwanire, nimunshwanire. Nakundi umugore waje gumaya yuza twarete gusa. Bafungo vyo 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 vyo.
Ibintu ndi yadukanye n'ibiki idi idi idi
wejaki niwe wase yuko nakubajije ndabize ndavye imyaka umanyije mugore wawe je naye ndayizi nimubaze ko naye ndayizi umviriza irisi jambo jinzoga Nijamu jumu genzi wawe wukuru kandu ufise kumotima.
Iti. Ifiso ni vichi.
Zeka nda wawe gire wa genzi wawe. Wewe urumukavo ufise umukore muunzu. Nakuru umara amyezi munani imyaka chumi chuminingaye umukore wawe atabya. Namuswari matubiati wa genzi wanje. Umugore wanje akundikia nkakiria nani korokanura tukira bageze batubwire niwe utavyara cyane nshake vagondo cy'umugore kitavya ijambo ryari ryo niwe sha kunyongera inzoga nakare inyoni zani
baba we nari nzi ko ari inzoga zikuvugisha kumbe no kuri Mbe jake mwana wa mama nchuti yo mkabare. Nguri mutu nhambara mama kende inyama. Mugiru kangurira. Wewe. Uri ngumba.
Oh yeah.
Ego. Umva. Buke buke nume ni binu we. Awo twigire. Twigire tumu.
Jambo. Mama yangu.